Sali wanani siyalamukela uhlelo lethu lama podcast at the girls table ibizo lami ngingo Princess Ndlovu phansi kwami ngilo Paulina esizabe sixoxisana kabanzi ngo Paulina Ndlovu esizabe sixoxisana kabanzi ngohluthi ikahle kahle njengomama omncane osuka etshulotsho ukuba affecta njani indaba ye network leyi. Paulina, siyakwamukela kuhlelo lethu lengxoxo yethu namhlanje. Sacela ukuthi usichazele kabanzi ukuthi kahle kahle i-network, ukuswelakala kwe-network lokhu kuli-affecta njani njengabomama abancane ukuthi liswela njani i-information, ilenza liswele njani i-information malana ngama-votes nje kuli-affecta njani njengabomama abancane.
Sanibonani Paulina Ndlovu. Thina i-network yasi-affecta kakhulu mayelana ngama-voting. Ngoba ziningi izinto eziseqayo okuyabe kumele sizizwe emafonini kuma-groups. Ngoba kathe singafaka i-example yokuthi bekuvotwa kuma-primary election. So kwakuthiwa kuyavotwa kuMgqibelo. Sabamba lelo langa. Savuka sigeza njengabomama sithabele ukuyavota. Situtuluka sisiya khona le singazwanga network yayihambile. Sithe siyafika sabrekele egedini kwathiwa kusavotwa. Kwasikhathaza kakhulu kuyinto lokhu. Kubuhlungu sibili ukusweleka kwe-network njengabo mamanyana abancane ngoba sabe silesifiso sokuthi emavotini lathi sitholakale sikhona. Okunye okusithwalisa nzima njengakhonoku okukuregister ukuthi nje sibe khona kuma voters roll lawo. So abantu laba abaregistayo bayasuka befake imbiko yokuthi bazabuya besiregistise ngoba indawo ekumele siregister kizo zikhatshana ziyagadelwa amabhasi. So bayenza ukuthi behambe besibhodela emakhaya. So kuba nzima ngendlela ye-network kwesikhathi iyabihambile bethi befaka lowo mbiko ukuthi siyabuya ngelanga elinje sihambe sibhoda. Utholisani i-network ayikho. Wena uvuka uzenzela imisebenzi yakho uziyele emasimini, uziyele kumbe kathesi kunje sibatsha yabungela mfana ukuye-checka le nkomo uzinathise. Ayi. Yazi indawo ye-network iyahlupha. Thina njengomlutsha siyabe sifisa sibili ukuthi singene ezintweni lezi zokuvota lezi. Lathi siyibone sizenzele njengabatsha. So i-network iyasihlupha kakhulu. Network hayi. Ilo hlupho olukhulu sigcina singakwazi ukuthi senze njani ngoba kuyabe sokusidlulile. Kathesi ke sebekwenze kahle ukuthi sikwanise uku-check amabizo ethu okuvota emafonini. Manje uhlupho lwe-network badala lusitshayelela phansi. Uyathi uthi uya-checka uthole i-network yangikhona iphansi. Iphansi uzame lokho kubuyela one ndawo. Uzame lokho kukubisela ku-one step uvela kuyindawo. Uze ugcine ukhalala. Sina njengolutsha vele siyabe sifuna ukuvota. Plus futhi okuyizinto ezinye ezisihluphayo ukuthi thina ngaphe njengetsholotsho amadodethu aseGoli. So ngesikhathi esiningi siyabe lathi sibiziwe khonale besale beregister wena ungekho. Uthi usufikile phela bekutshela ukuthi kwenziwa so kwenziwa so ukuze ubone ukuthi ibizo lakho liya-appear njalo uvotela nga. Uzame ukuze kwehluleke i-network igwere bente ayikho. Ugcine maso kuvota sokulethi. Nxa sokusiya vota ebizo lakho alikho. Aliwawuregistanga. Kuba nzima sibili.
Okay, ngiyakuzwa Paulina. Ngiyakuzwa izikhalazo zakho. Ngiyakuzwa ama-complaints akho mayelana nge-network. Ke bengicela ukubuza khonapho Paulina ukuthi njengoba uyakhuluma kabanzi nge-network leyo ukuthi kahle kahle sometimes iyahamba totally ama days ingekho kodwa kwesinye isikhathi kubuye ukuthi ibe khona mayithe yawela khonapho bengicela ukubuza ukuthi liyakwanisa yini ukufinyelela kuma social media afana labo Facebook, afana labo Twitter, ngoba nginanzelela ukuthi yikho lapho elikwanisa khona ukuthi lixhumane lama MPs zenu abantu abalimeleyo, lixhumane lama councillors zenu, libe kwazi ukuthi likhambise izikhalazo zenu kibo. Liyakwanisa yini ukufinyelela kuma social media afana lalawo?
Kuba nzima ngoba la khona pho isikhona iba iyabe iphansi. Ngiyazwa sibili ukuthi bayafaka imbiko kuma Twitter kubo ma Facebook, thina kuba nzima ngoba ivele ku WhatsApp khona pho kunzima. Nxa sekulabo ma Twitter labo kwesinye isikhathi vele o Twitter labo sabe singakuzwisisi lokuthi kungenwa njani kikho, asikwazi kusuka kusikhame singabi sisiba le ndaba lakho ngenxa ye network. Futhi into ekhona loba ikhona network yangkhona kumbe yabe sifuna nxa usufuna ukungena kubo Twitter labo uzwe ufake izikhalazo uzwe lembiko ekhona kumbe kasokufuna ebusuku lapho abaningi sebelele iyabe sibamba ngoba amafoni abe semalutshwana iyabe sidonsa kuhle. Kuba nzima kakhulu njengomama uzaye ebusuku lobo zabulo bani. Kwesinye isikhathi nxa usubonile ukuthi kumbe kufakiwe ku group lapha into engani yabambeka la usudinga ugade ezidulwini ugade ezahleni ngani uyayidinga ngani uphezulu uzulimale kuyasisinda ngoba indawo ethu kumbili godi asazi lapha esikhona network yangkhona iyasihlupha sibili ukuzwayo. Okunye okusikhathazayo ukuthi ma ufakelwe imeseji lapho inetwork iyabe ikhona nyana ingene inetwork imeseji uyibone namhla uzame ukuphisheka la ubone ukuthi le into efakwe ngani ile kanda uphendule into la uzazwe uyibona kusasa. Uthi uyibona kusasa kanti into leyo ngemasinya masinya. Uthi uyazama ukuyizama ukuyilandelela ubone kusisa kanti into isidlulile. So hayi okuyinto lokhu kwenetwork kuyasisinda kakhulu. Ukuthi lingasincedisa njani ngenetwork ukwenzela ukuthi lathi siqhumane ngama MPs ethu sibuze imibuzo sifake lathi imbono lathi sizwe abangasinika khona ulwazi nje njabo mama abancane.
Okay, siyabonga sisipholina. Siyasizwa isikhalazo senu elikhala ngaso esohlupho le-network. Manje bengicela ukubuza sisipholina khonapho ukuthi wena ngokubona kwakho la ngomcabango wakho ubona ngathi kungayenziwa njani ukuthi uhlupho lolo lilalo lube nganeno uhlupho le-network. Ubona ngathi kungenziwa njani khonapho?
Mina bengibona ukuthi nxa kungaba lama-booster indawo eziningi ngoba thina lapha esikhona kutsho sisendaweni eligodi okwenzethi okuyenza ukuthi network isihluphe kangaka njalo ukuthi kungabile network A1 nje ukuthi inetwork kube iconnect kuphela ukuthi nxa bengasifakela nje kube le booster enetwani yeconnect kumbe eteleseli ukwenzela ukuthi nxa kule minye imbiko nje ebuyayo ukwanisa ukuthi nxa enetwani iphansi kumbe ikhonethi iphansi ungene kuthelesehle ubone izinto lezana la ufaka izikhalazo ukwenzela ukuthi into lezi zihambe lathi sibe lolwazi. Okunye ukwenzeka ukuthi singabi ukwazi ukungena kuma Twitter lakubo ma Facebook indaba yenetwork naleyi nxa kungaba khona singafundisana njengabomama lathi sikwazi ukuthi singene edabeni sibone lato MP bethu njoba izikhalazo eziningi zingeniswa kuma Twitter kuma Facebook lempiko eminingi ifakwa lapha. So nxa kungaba lama network amaningi ngibona ngani uhlupho lolu lungaba nganini. Njalo okunye elingasincedisa ngakho nje kuma network okokuthi nxa ibooster isebenzisa amagetsi nxa kuyikuthi amagetsi ehambile kube khona usizo lokuthi kube lama generator avusayo laphana ukwenza ithi network ihlale ikhona ingasiphelile bona ngani ngulunye usizo elingasincedisa ngalo.
Okay, siyabonga sis Paulina. Siyabonga ngokuba lawe ku program yethu namhlanje ye The Girls Table. Siyathemba ukuthi isikhalazo sakho lembono yakho obelayo it will be taken into consideration. Sithemba ukuthi laba MPs nama councillors endlawo akuyafinyelela endlebeni zabo ukuthi kube into elungisiswayo. Siyabonga kakhulu la kubalaleli bethu abalaleleyo ngalesi sikhathi. Okhulumayo ngu Princess Ndlovu from The Girls Table. Siphinde sihlangane futhi ku next podcast yetu. Siyabonga.